bɛdɔ ase wɔhereba sɛ wohwɛ nneɛma a John Dramani Mahama yɛ a wayɛ te sɛ aberɛ a wɔhene sɔɔ ɔfiri akonnwa so no na saa berɛ no ɔrepɛ David aku no ɔwɔ sɛ prayer to the elections no ɔmo ma asɔfoɔ bɛhyɛ nkɔm ɔwɔ akufo ado aka nansa no
wawu
aka wangu
no wawu
wote asɛ even akɔkɔpem sɛ ɔmo ne some of journalists foɔ bi ayɛ yi ansa ne mfiri ne nkɔpem on the 7th na akufo ado awu adeɛ bɛkye nso so na akufo ado wɔ hɔ wote asɛ ɔmo yɛ sa akufo ado bɛwu akufo ado bɛwu na akufo ado ɛde awe ne John Dramani Mahama ɛne NDC ɔmo problem paa ne atamas ɛkwan a ɔfaa so wu yɛ ɛkwan a Mr. Atta ɛfaa so wu yɛ and the kwan a ɔmo faa so ɛso ma Rawlings so wu yɛ sɛ NDC was a serious problem they have a serious problem ɛkwan a Rawlings afa so ɔde wu a onyankopɔn fo ɔmo kra ɛse ɔda so hyɛ fridge mu no ɛyɛ serious problem na John Dramani Mahama pese o take in charge and wo bia refi the party no your bia okofa baaye say your Rawlings dia na enti no ade a wo ye yayi ni nyira ne se obia rebefi Rawlings enti so wa hwa sisi a be no kasa na aye strategy wa kwakofa enkofo bi free different country and odo o maba ana o mo kire wo mo de
o mo nye
enti o ma ja o mo country no ho ana o maba ha na hwɛ sɛ obi te sɛ Kevin Taylor ɔse wɔyɛ Ghana ni ɔno nso wɔyɛ Ghana ni because hwɛ ɛwɔ Ghana fo bebree wɔ hɔ a ɔmutumi gye naturalize ɛwɔ country foforɔ bi so but na ɔmo wɔ ɔdɔ de ma Ghana but ɛwɔ Ghana fo bi nso wɔ hɔ a ɔmutumi naturalize ɔmo wɔ passport ɛwɔ ɔmo naturalize wɔ different country but ɔmo ni ɔdɔ de ma Ghana ebi ne Kevin Taylor. He doesn't have any love and passion for Ghana. And you know, say, a work around a busy wa hasi ya.
Of Vahu.
But the ref say, well, Jan and I were home. Oh, my, oh, papa, I were home. Sabi, oh, my, I mean, oh, papa, I did were home. What you say, Unri Anomo, I were ha. What you say, Sabi, who will crew? I will free mu. Oh, and I'm for any idea, any hour.